Te rapea kararu iti nei tā tātou whai heki hei hei I te ahi nui I whitawhita ake ki tētahi pāmu heki I ngā rā tatanei. He ai ki ngā kōrero ko tōna 50 hei hei whakapute heki I mate I te ahi nei I te whekitere o Zeagold I kō tata ake nei. Kei te haere tonu I te whakatewhatewhatanga a ngā rotonga oho tata I tēnei wā, ara kia mōhio ti ai nā te aha taua ahi I mumura tuatahi ake ai. Ka noho pūmau tonu tētahi mātanga manu ki te pāmu mo etahi rā ki te tiaki I ngā manu kāore I mate I te ahi.